Kombolewa, mataifa yote yamekombolewa.
Mjambi wa mjumba. Ali anu kuzee, tamam?